Nō reira, ia tātou e whakatata nei ki te tauhou Pākehā. E whakarite ana te hunga o St. John's mo te pō e kaha poke ana rātou e te mahi. Hei tā rātou ka toru nui ake nā waiata ngātu a te hunga kua whara. Ka hīmata ake te pikinga o ngā waiata ngātu hei te tekau i te pō, tai noa ki te rua karaka i te ata. E whakatena tenāna i te hunga inu Waipiro kia tiakina rātou ia rātou anō, kia kaua e nui rawa te inu anō hoki.
So people being drunk, but also the effects of the alcohol so that they have accidents and they hurt themselves and unfortunately others. So injuries and accidents related to the alcohol. It becomes pretty frantic. We'll have about 25 people, in fact 25 plus people answering 111 calls. And there could be times where the demand exceeds the number of people that we have. So we get through the calls very quickly so that people don't have to wait.
Hei tāna anō mea ta whakaaro ake I mua I te puta ngātu I te pō nei, kia ngāwari ai a rātou mahi, kia hari, kia kua tonu te pō mō tātou katoa.